Dumelang gape ke la ke bo bua Setswana se se monate go la go tlhano gompieno la itse ke re re simple ga e le freita ga ebile ano e le freita ga wa December tse e leng gore di monate nate kana monate mpola eo setse o simolotse yaanong batho ba ya gae batho ba kry-ile madi batho ba kry-ile di-bonus e seng nna ke bua ka batho ba bangwe ba ba nnang ko lefurutsi ba ba nnang ko siros ba na le madi a mantsi yaanong ke tletse mo mafaratlhatlheng batho ba bua siros maswe ba reka nako zirast o kgona gore o go goga 20,000 fela ko zirast cash a bo o bala fo ga rena diroboto ko zirast a bo o bala fo ko fo o istopongele ya fo Standard Bank o itse batho ba re tlwaela ko zirast mme ke monate wa gore Zirust ba gaetsho e safe mme le itlhokomeleng ka gore Zirust la ga ntse e le safe go na le batho gate ke Maselamose di-story di dintsintsi tsa Maselamose ga ke batho go simolola mme le a itse ke rore gate Maselamose ba tseela batho madi yaanong ba go le tseela madi a December a e leng gore bana ba tshwanetse ba aje a e leng gore bana ba tshwanetse ba rekelwe diaparo ka one a e leng gore re tshwanetse gore re phope dibotlolo ka one yaanong madi a wa bonus ao ke koporo a bee mo bankeng o nontshe bikinyana ka gore Maselamose a tletse kana di-story tsa Maselamose di dintsinyana gate ba go tshasa selonyana yana fa ba go tshasa selonyana nyana fa a beruru a itshecha a bo fitlhelo le gore madi a le o tswang go a go ko bankeng ke dipampiri fela mo teng ga dikgetsi ga ke itse gore kgakeo e na le bonnete jo bo kanakang mme gate batho ke Maselamose yaka le December jaana ke a itse gore siros e safe ke dumane le lona kana gore siros ka mokgwa e leng safe ka teng motho o kgona go goga madi fela o goga 20,000 a bo o bala bona bo nna fatshe o iphara fatshe mo samenteng fofo o istopong ele efo KFC a bo o bala madi a gago a bo a tsenya mo teng ga kgetsana a bo ya gae yaanong bona ntshang matlho mo don folopong ke a itse gore Zirust tlebe e tletse tlebe e tshutshuma a ke reile gae re ile gae makgwelwa re ile gae ba e leng gore re tloetse go a gae jaaka le December jaana jaanong bona bua Setswana se se monate e batla gore a ere o itlhokomele mo December-eng e o itlhokomele ebile o ithate ebile o se ka kry-a blackout re batla gore o nne fela jaana e tle e re ngwaga o tlang a be re go bona gape bua Setswana se se monate re lebogela thotloetso ya lona re lebogela support-o ya lona yeses ga ke itse gore ke simolole kae mme ke batla fela go ke le re ekere ra leboga re leboga go menagane gore abe le re setse morago go fitlhelela fa jaanong re tla kopana gape mo matsatsing a mabedi a latelang kgotsa mo bekeng e tlang ja monate wa December yaanong o itlhokomela ntsha matlho mo don folopong kgotsa ba tla go thantsa sport ke Maselamose re tla kopana gape mo matsatsing ra leboga Maselamose.